nyabya foto
eh eh
My God!
Jimbere kwa tusha vya huku. Jimbere naanza hama. Hapo ile makofi ya malare ile ndio naanza yake.
Are you talking about that?